yehlisi netha bese uyakholwa uzobamba uzothola isibusiso sakho yenungu Jehova igama lakhe akakhohlwa futhi uyanaka uyalalela aphendule imkhuleko yonke ubekela yehlisinetha kholwa izwi lakhe uzobamba uzothola